Kunyama is Nama key point out five is pay one must be a little bit more pastor when you turn it in your flick. Spigala, snitranta, wagam tim cool, tim cool. Ungaramupu, umpupeling, cocking, gum shop, bese ke ushayiswa imoto. So, sifokase ethu ukushayiswa imoto, asifokase kakhulu ekugqokeni kube mhlophe. Siphupha sikhulume nje ngokushayiswa imoto, yabona. Kodwa kusiko lidala, umthetho omdala siwubambe. Ungukuthi ke subscribe, like, become a member, unganikela, ungenza okuhle ngakini, ungenza okuhle kwi-channel. Inamba ifonele kuphela bangomlandeli kusuka kunani kuseni ka-5 ntambama kuphela. Ungawusenzisa WhatsApp, ungawasenzisa ama-SMSs. Siyakucela, siyasithoba, siyazehlisa kuwe. So uma ushayiswa imoto nake bese sikubheka la okuvelayo ukuthi number one, uma uphuphe imoto kuwuphawu lobumetrace. Loku kungaba isexwayiso sokuthi kungenzeka sekumele uqaphele kakhulu ngoba kunelumbo elenziwa izitha zakho lokuthi wena ugcine ngokushayiswa imoto, yabo. 2, kuyavela futhi ukuthi okunye singakuveza la ukuthi uma uphupha futhi imoto kungaba uphawu lobumakushayisa ngoba lokhu kungabe kukhomba ukuthi mhlawumbe izitha zakho ziyakugadla ngemithi emibi futhi namadloba zizama lokukuphazamisa le mpilo yakho, yabona. 3, singabe silibe kanje ukuthi uma uphupha futhi imoto kungawuphawu lobumakushayisa olungabe lukhomba ukuthi wena ungase ubhekane ney'nkinga ezingase zikuphazamise wena ngenxa yokungalungi komsamo nokulandelwa yintukuthelo yey'dalwa zakho. 4, futhi singakuveza ukuthi uma uphupha futhi imoto uphawu lobumayikushayisa ngoba-ke komunye umuntu lungabe lukhombe iy'vivinyo ney'lingo, lungakhomba izinkathazo nezithiyo noma ubunzima obusuke buvimba lo muntu ukuthi ephumelele noma ke suke ezobhekana nobunzima nje emsebenzini wakhe noma enkampanini akuyo, yabona. Isivalo ngokuthi number 5, uma uphupha imoto kungabe kube uphawu lobumakushayisa olungakhomba ukuthi mhlawumbe wena uzoba nenkinga nomunye umuntu maduze, kungenzeka kukhona umuntu onochuku ongahle uhilane naye noma uphambane naye noma ke ephambane nawe, yabo maduze, noma kehilane nawe noma eqhamuke khile noma eqhamuke eze kuwe ngolaka, eze kuwe ngesankahlo, eze kuwe nolaka lwakhe, yabona. Siyabonga kakhulu ke besibheka la ukushayiswa imoto, sake sikubheke ngokwegaba eziwu-5. Be blessed.